Sanibona, uKhehla Mbatha lo, technical director Hellenic FC ezinze lapha empamba esigodini sakamkhonazi kwadlangezwa. Siyiqembu elisanda kuqala nje ezinevision kodwa ethe ukuba phambili kakhulu ngoba sifisa ukuthi endaweni yangakithi kube neqembu elidlala esigabeni esiphezulu. Singaba phezulu even okulingana no PSL ma indlela ikhona. Sinombono ke omude nje ukubona emva kwami sisiqalile ama preparations okuprepare le season kalokhuzana ka SAB. Sina baqeqeshi abasha abakhona, sine yonke into edingakala ezosibeka ezingeni elifanele. Nesikholo ukuthi ke ngokuqala kwesizini soba ngamanye ama team azokwenza kangcono nazokwenza ukuthi mhlawumbe ayizibeke ethubeni lokuthi aye kuma playoffs lapho esifuna ukufinyelela khona okuzoba ama playoffs ka ABC Motsepe ase provinceini nalapho kuzosenza ukuthi ke khona mhlawumbe ke uma senze kahle si ngonyaka olandelayo sidlale amanye ama playoffs ka NFD. We want to follow i journey ehanjwe abantu abafana no Nompengesi sibabonile beqala ezindaweni abahlala kuzona bevundulula ithalente likwazi ukubonakala ezindaweni eziphambili noma eziphezulu bebengeke bekwazi ukufinyelela kuzona abafana. So siyacela nje ukuthi nabathandi ibhola bayisupport Hellenic bayilandele Hellenic is the future. Ngiyabonga.